leke kota tabonke elihle igama lomfulu wethu Jesu Christu obonke okhrapha usister Sunday school wonke tata befundisi bonke ngawo Jesu Christu Nkosi yethu haleluya sithiswe ke ndingumntwana kaThixo haleluya ekabeni ndicela ukufunda apha ezwini phambi kwam incwadi kaLuka chapter 23 verse 34. Luka chapter 23 verse 34. Libongwe wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo bathi ke besabelana ngengubo zakhe benza amaqashiso sivala behle baba lizwi lakho liyaphila Thixo wethu ongcwele libekwe ngubo Thixo baba wethu namandla liyafuna phakathi kwenyama nomphefumulo uNkulunkulu wethu ongcwele sipheke Nkosi iindlebe ezingaboya zokuba ibizo lakho ngakule ndawo egameni likaYesu waseNazaretha Nkosi ke Thixo uJesus haleluya uthi uverse 34 wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Bathi ke besabelana ngengubo zakhe benza amaqashiso. Haleluya. Apa ndivumanisa into eyodwa ukuthi uKristu Jesu uqale kuqala wathuka. Wabizwa ngezinto zonke wafaniswa nento yonke ngendlela wayethukwa ngayo yedlula apha ezithukweni kwazofika kwixesha apho kufanele ke ngoku ebethiwe wabethwa wabethwa ehlukunyezwa esenziwa yonke loo nto ekrazulwa edatyulwa andigel xesha ekwesisimo isima kuso xa usithuka usiva asihlanga sisimo esingathi xa komnye umuntu sifika alahle ithemba ngenxa yobunzima obehla phezu kwakhe bambetha bazixelela ukuthi kungokwabo bamvithiza bamenza yonke into ngoku uYesu ndivala amazwi uwathetha sele semnqamlezweni ejika every pains anxa ijika ejonga aba bantu ngexesha kwesisima kuso wabona into abafaneleyo wabona ababantu abayenzile yonke lento abayenzile apha kuphi kunento abafaneleyo emabayive noma bendibeke kule ndawo enkuyo kodwa bentliziyweni yam kunento endibaphathele yona ndiyavuma bandidlakazile ndiyavuma ndivuza igazi ndiyavuma ndimabokoboko ndingathi ngoba lizwi lokuqala kwakuyibreakfast awayebaphatheleyo waqonda ukuthi aba bantu le breakfast bafanele kulomsebenzi kudala bewenza kungenzeka ukuthi le breakfast bayayidinga if ningangabaniki le breakfast ndabe ndifeyilile kwazanga ababantu kumsebenza abawenzileyo ndibanikezele breakfast endiyiphetheyo kudala ndihamba nabo pendleleni bezenza zonke izinto ndilalele bona okulixesha lam lokuthi mandibanike le nto bafaneleyo ndiyavuma sebendibethelele bagqibile ezintlungwini kodwa indlela endizobabonga ngayo yile breakfast ukuthi bawo baxolele kuyo yonke into abayenzileyo phambi wabanikeza ukuthi mabazi ukuthi noma benze ntoni kodwa wabaxolela ukuthi uThixo makabaxolele noma bandibethile ndayile nto endiyiyo noma bandithukile bandenza yonke into kodwa bawo baxolele ukuthi kahle kahle le nto abayenzayo bona bayazi ndiyavuma bayenzile bona kodwa bengazi baxolele babayazi indaba yakhe ngexesha ethi bawubaxolele bohlulelana ngengubo zakhe thambisi kuba umsebenzi usaqhubeka okuthi asikoneli kahle kahle siyavuma uthi bawubaxolele uthi basixolelwe kodwa ingubo ezakhe basibe sehlulelana ngazo amazwi kanti ukujonga le nto eluxolo yi-enjini ye-salvation imoto ayikwazi ukuhamba i-enjini ngekho ngamanye amazwi ngelaa xesha babembetha babehlanganisa enjini zonke izinto babezenza ngexesha sebembethelela babophi enjini bayibopha ienjini yesalvation eluxolo that means if apha kwisalvation ungenile waziwa ngabi nalo uxolo that means awukabi nayo isalvation awukabi nayo i-enjini isafana nemoto eyakhiweyo yagqitywa ishota nge-enjini because kunabantu abaza kuthuka apha endleleni ubaxwayi babeleke kunabantu abazakuhlukumeza ngobomi bakho sowusindisiwe ubabeleke ungabaxoleli thank you. ngexesha bekufana ubuya baxolela ungabaxolela injaki iengine ayifumananga andimoto xa ingena engine ayikwazi nokuduma ayikwazi nokuthini kuzonyanzeleka itowishe ezulwini maliphatha ukwela igaba lakho kumkani babo kumkani makho mabuya lakho wenze emhlabeni njengoba senziwe emazulwini ide kuthi fike kulanda yethu ubaxolele abo basona uthina njengoba nathi sibaxolele Kolo xesha kusaphukile sazela ukuthi bangapi ozobaxola. Ayikulayevitele nto kodwa bangapi ozobaxolele. Kanisina namhlanje kusekhona abantu abashota ngeenjini. Yes, bakhiwa bagqityiwe but i-enjini ayikho. Athi into andenza yona soze ndiyilibala ubomi bam bonke noba ndingasindiswa kodwa into wandenza soze ndiyixoxe. Phambisi apho uxolwa lukho. Ithi ntoni kaPetrosi? Masimfuze uYesu silandele ekhondweni lakhe. Hallelujah. Into ethetha ukuthi xa ngaba ungamfuzanga uYesu awuziba nalo uxolo. Xa ngaba ungalandele ekhondweni lakhe aluzibakho uxolo. And izinto zakho bebomini bakho zizawuba ngenxa yongabikho koxolo. Uxolo lwenza izinto zime ebomini bomntu. Ngenxa yoba baziyeka zisiyeka ii-challenge zibakhona. Zizawuba khona kodwa kudingakala ukuthi ubasa ngabantu baxolele. That means xa sowusindisiwe iba ngulo mzalwane one-enjini. Ngoba xa ingekho le enjini eluxolo kulilize kuwe. Ngoba zizakwehla izinto, baza kuthuka abantu. Into efunekayo kuwe kukuthi baxolele. Ngoba uthi umhlabelelo wakhuphuka wayesimele ezulwini. Angasimelanga njengenalo uxolo. Sesimele kodwa usimele noxolo. Usimela everyday enoxolo. Yonke into oyenzayo uyenze enoxolo. Ingaba wena bangaphi osowubaxolele ngokusindiswa kwakho? Uba ngaba kusekhona ababelekileyo, into ethetha ukuthi enjini iyadingeka eyoxolo. Ayikho into ebalulekileyo ngaphandle kwe-enjini.